Chiri chonse timango funa kuti alamuleni president. Koma malamulo tinasintha kumalawi kuno. Malamulo tinayika kuti angakhale president aziyankha osati kungolamula. Ngakhale makoti angakhale ku nyumba ya malamulo aliyense azigwira ntchito. Koma osati wina apita uku, wina apita uku, wina apita uku, ayi, koma wonse akupita kumodzi ndi cholinga chakuti tonse titumikira Malawi. Ndiye cholinga cha msonkhano ngati uwu nkuti tikambirane moona mtima. Sizinachitikepo ngati izi, koma chilichonse chimakhala ntsiku loyamba. Tikambirane moona mtima, tizigwira ntchito motani. Pozindikira kuti aliyense ndi mtumiki. Kumene amatumikirako, sangodzitumikira, amatumikira Malawi. Dzanadzana ali wina ananilembera uthenga. Akuti palibe chimene inu a president simungachite, mukhoza kungolamula kaya kukoti kaya kuti aliyense akhoza kungochita amvere zimene muchitazo. Musamati yankha kuti limene sidera lanu. Ati nchifake msonkhano ngati unongofunika tikambirane moona mtima chifukwa president si chauta. Chauta ndiye khayo nimamdziwa ine. Amene gwirani tsono mumvetse. Ndiye khayo nimadziwa ine kuti he is a judge. He is a lawgiver and he is also the one who makes sure that everything is executed according to his own purpose. So he is the executive, the legislature, and the judge at the same time. None of us is, and none of us should be. Tsana kambapo som chingerezi ntathakale koma ambuyale megezeke sikoma kwambiri.